Yeah. Oh, na 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 na. He's a lover.
He's a lover.
Things to ask me.
nwere mbido nwere ọgwụgwụ, ihe ọ bụ na nwere mbido nwere ọgwụgwụ, ihe ọ bụ na nwere mbido nwere ọgwụgwụ. Tụkwasị ya obi, ọ bụ otu Chukwu si mee ya. Mmiri ruru eru ga-agbata, chọọ uchiri echi ga-efokwa. Ọnụ ọrụ ahụ chọrọ nchọ ga-adị mma. Tụkwasị obi, ọ ga-eme ya, ọ ga-emere gị ya. Chukwu okike mara ihe niile,
ọ matụrụ ihe niile.
Eze ebube mara mba gị,
ọ
mara ihe na-agabiga. Tụkwasị obi, duru mu na-aga. redu, oh, the redu, the redu. Ebili miri, the redu, abu motuku nanuwa.
Ebili miri, the redu, the redu.
Ebili
miri, the redu, abu motuku.
Ebili miri, the
redu, the
redu. Asimbi, the redu,
the redu, abu motuku,
the redu. Onyisuwa mu motuku, oh, the redu, oh, the redu. Ebili miri, the redu, abu motuku.
Hey. Hey, love, whom you will show mercy. Yammer on your wine and power, and I have verity. I must give verity to so many men to any. He have a bit of the one and a man. Now, how to stop?
Ever again, ever again, ever again. Yeah.
Okay, you know.
go.